Ha, kine kine I aia nei e rua ngā kapa poifana Māori e whakangungu ana mō tētahi tōna mana nui ka tū ki ahi treiria a te rātau. Ko tētahi, ko te kapa wāhine Māori, ko te rātu, ko te kapa kairaro I te tekau mā whā ngātau. Hei te marama o kohi tātea, ka kuhu rātau ki te whakataetae mō te ipu Trans-Tasman. A nei rā anō, a Whatitiri Te Wake.
E whakangungu te mahi aia nei tai tamariki mō te pakanga whanapoikiri iwi taketake.
I'm really like proud to be in the team, you know, like it's a great opportunity, especially for Māori. Like there's not as many opportunities, I don't think, through the sport.
I'm pretty excited, just can't wait to verse like our rival country, and it's just going to be a lot of fun just bonding with the whānau.
Ka tū te whakatatai nei a te marama o kohi tātea e tū mai nei. A hei tā ngā kapa he nui ngā painga ki te tākoro a Māori nei, kia tū hono atu ki ngā iwi taketake o whenua ke.
I felt like really excited because I get to go like overseas to play for my culture.
For me, it's like important because we're like the same as him, being Māori, and it's just like really cool to verse another country that's like the same as us, you know?
Kua tohua e nei rangatahi kia whakakanohi I te iwi Māori ki te whakatatai whanapoikiri ki ahi te reiria I Waenganui I te iwi moimoia. A, kua takoto au I te mānuka.
Hei tā te kaiwhakaako ko te whanapoikiri te waka mā e nei rangatahi Māori kia piri anō ki tō rātou ahurea Māori.
So we also use the game to develop cultural awareness, cultural identity for our players too, through a program that we've got that they go through during their preparation camps.
It's not only just the football side that we get to see over there, we get to see the cultural side as well, which is pretty amazing.
Ko rātou ngā toa whakaihuaka o te whakatatai nei, a tāria te wā ka kite pena ka angitu anō. Whatitiri Te Wake, te karere.